lwendawo uhleli kuyo namhlanje ndicela into yokubakhe sithwalisane imithwalo ndicela lentshumayelo ibe inkonzo yemithwalo thana sifunde phaya ke kuLuka isahluko sona sesiqhenxe ithi ivesi sawuqala kuverse 36 phezulu kuthiwa umfazi ongumoni uthambisa inyawo zikaYesu xa uyifunda kakuhle le ndawo ufumanisa okokuba lo mama wayexakekile emoyeni kodwa engafuni kuthetha namntu esixelele okokuba uza kuzama indlela ahlangane noYesu ivesi endifuna sijonge kuyo iphaya kwivesi 50 apha kuchapter 7 kumazwi athethwa nguKristu kulomfazi uthi ukholo lwakho lukusindisile hamba ke ngoxolo lencwadi ibhalwa nguLuka usizobela umfarasi ongusimoni owamema uYesu okokuba azoba lundwendwe kwalwakhe ngale mini amemayo kwathi kanti ezi ndaba zivakele kulo lonke elalapho entshona waphakama lo mama ekwakuthiwa ungumoni lo mama wayithiywe ngamagama lo mama wayicekiswa ngabantu lo mama wayejongelwe phansi yaqonda kakuhle kuba lo mama wayekhe wambona uYesu eshumayela wayekhe wambona uYesu ephilisa wamkhe wambona uYesu esenza imisekeliso yakhe wazixelela into yokokuba ndakuziphi ithuba ndisondele kwinkosini yam ndizibike ndidiniwe zii-labels endizinikwa isosayethi kuthiwa lo mama ke wahambela kule ndlu yalo Simoni ungumfarasi apho uYesu wayemenywe khona ngokwesiko ke lakwaJuda ngelo xesha okokuba umeme umntu uthi xa ngena umhlangabeze ngamanzi umhlambe iinyawo zakhe umesule ngetawele wawugqiba umange wawugqiba ukumanga umgalele i-oli umthambisa intloko yakhe ngale mini kuyacaca okokuba uSimoni lo njengamfarasi wayekwiyelenqe ngoYesu ikhona le nto wayefuna ukumbambisa ngayo uYesu ngoba zonke izinto zesiko lakho kwabo akazenzanga ukholo lwakho lukusindisile hamba ngoxolo uthi awungena lo mama afike uYesu ehleli atisondele lo mama ezinyaweni zikaYesu angathethi lo mama akhala inyembezi zakhe ziwele phezu kwenyawo zikaYesu walila lo mama ngokungawutha phezinyaweni zikaYesu ndizixela phambi kwakho zonke iinkohlakalo zam ndiwezinyaweni zam ekuthandazeni ndifuna itabu lakho Kristu ndifuna uxolelo lwakho ndifuna ukusindiswa nguwe ndifuna ukuphiliswa nguwe ndidiniwe ngabantu abandibiza ngamagama ngamagama namhlanje ndizokugqibela uthi lo mama njengokubelila nje inyembezi zakhe zazihlamba inyawo zenkosi yakhe akubona okokuba akananto yokuzesula wakhulula iinwele zakhe wazesula iinyawo zikaYesu eziqabula eziphuza njalo engayekanga ukulila emanga uYesu othi awugqiba lo mama wayithabatha isiqholo besiphethe amafutha elabastile esingathi ngezi ntsuku zanamhlanje wayiphethe ethe iperfume yexabiso wayigalela entlokweni kaKristu akathethi ngoba wayemazi okokuba uKristu unesearchlight yasekhaya ezulwini Yewetu, diyakwazi, uqakeke njengam nawe. Diyazi, unomthwalo weminyaka ojikelezana nawo. Diyazi, abantu bakubiza ngamagama, ekuhlaleni nasemsebenzini. Diyazi, sekunzima noba mawuphinde phumele ngaphandle. Oyika abantu, kodwa namhlanje, khawumamele, uthathe umzekelo kulo mama. Lo mama akadlulanga mtwini, lo mama ufele wahamba, akaxelelanga netshomi yakhe, akaxelelanga nabantwana bakhe, akaxelelanga nabamelwane, ngoba le nto ibisidla yena. Kudala iminyaka ngeminyaka udliwa ngumvandedwa, nanku maxhoba yakhawuleza. Unyana kaThixo nguThixo ngokwakhe, umile ukujongile okokuba uyawubuya nini na, uze kuye. Kudala usindwa ngulo mthwalo, uthi lo mama akufika kuKristu wayazi into yoba this is all I needed in my life, to see Jesus face to face, to come to him, to touch him, to feel him, so that I can be healed. Khale lonke loxesha uSimoni umjongile lo mama, akathethi noKristu, kodwa phanga kuye uthi okokuba ngenene lo ibingumprofeti, lo ngunyana kaThixo, yini angazo kokuba lo mama umbambayo ungumoni. Awuthi uYesu ngoba uyazazi iingcinga zethu, wathetha naye wathi, Simoni ndinendawo ngakuwe. Akubetshilo akubethethe naye wathi, Simoni ndifuna ukubuza umbuzo. Naba bantu babini bebeye koomatshonisa, omnye waboleka i-R500, omnye uboleka i-R50, kodwa isimanga bobabini abakwazanga ukumbhatala umatshonisa. Lakudlula ixesha wababiza umatshonisa wabaxolela. Nguphi kwaba bantu babini oyena uxolelwe kakhulu? Hathi uSimoni kulona ebenemali eninzi, wathi unxabile ke ukuphendula kakuhle. Nalo mama hathi uyambona lo mfazi, hathi Simoni mjonge, uyambona lo mfazi. Wathi lo mfazi okokoko ndingenile endlini yakho, akayekanga ukundanga, wena ndingenile, khange uzihlambe iinyawo zam, khange undakhe, khange undigalele neoli. Kodwa lo mama ufike oko wandanga, wazihlamba iinyawo zam ngenyembezi zam, wazesula ngenwele zakhe. Ndithi nene ebone kakhulu, kodwa kubethande kakhulu, izono zakhe ziqolele. Baqala ukuphunguza abantu babezila apha endlini kaSimoni, bezibuza uba ngubani nalo uxolela nezono. Umntu okude noKristu akayazi imisebenzi yakhe, umntu okude noKristu akalwazi uxolelo lwakhe. Abantu abakhoyo baphethe itshoko ezibomvu bayabhala edongeni, abantu abakhoyo bakukujonga bakubona ungalifanelanga izulu. Elo xesha balazi nabizulu, kodwa namhlanje yemama yetata yemntanam ndiyakwazi. Sowude wazoyikisela, akusahlali nabantu, sowuhlalele ecaleni, akusafuni ukudibana nabantu ngenxa yezinto abazithetha ngawe. Athi umculi kuthethwa izimanga ngawe. Hayi, ndifuna ukuxelela le nto, owethu uKristu uyaxolela, owethu uKristu unothando, owethu uKristu unenceba, owethu uKristu unobubele. Akakhethi bantu, akakhethi phele masini, sonke uyasifuna. Ndicela uvuthulule futhi tata, wawufudula ungutata othembekileyo nasekuhlaleni. ongutata othembekileyo nasenkonzweni futhi wawusithi wakuma abantu bakumamele kodwa ngoku ngenxa yezinto zehlabathi sowuhleli phantsi phakama tata ubuyele kuKristu ufike ukhase uthi ndisixela phambi kwakho zonke iinkohlakalo zam ngoba loKristu akasoze adele bani ye mama wawufunda ukungumama okuthandaza wawufundela uthi wakuthandaza abantu bajonge kuwe kodwa namhlanje sowayilahla nale nkonzo wakubuzwa uthi ndakhotyekiswa qala mntakwethu enkonzweni akuzanga mntwini uze kuKristu ndiyawubona ke ngoku lo mthwalo wakho njengoba ukusinda nje akusenamntu wokuthwala nanku qala balibanzi umile ujonge wena okokubuzilahle ezinyaweni zakhe sondela nalo mthwalo wakho ulahle kuKristu uzawuvolwa kuxolelo uthi bakuthabantu kubane nalo uxolela nezono athi yiphi eyona nto ingcono ukuthi izono zakho ziqolelwe kunokuthi hamba ngoxolo ungaphinde wone wabajonga aba bantu wafumanisa into okokuba abawazi umsebenzi kaKristu wathi uKristu wamjonga lo mfazi wathi mfazi ukholo lwakho lukusindisile hamba ngoxolo lilonke lo mama akanelanga nje ukuxolelwa izono koko unikwe nenyinto yokokuba she must go in peace not just the world's peace but the inner peace from Christ himself hemta kwethu ticela ungakhe ulinge ushiywe ile ntshumayelo uyazi into ba uKristu wethu unoxolo lwakho sondela kaloku uzokuthandaza masenze omfutshane Kristu umkhululi wethu bonke abantu abayivileyo lentshumayela ndibacela Nkosi yam uba ubabambe and touch them in a very divine way and forgive them all their sins make them new in you Enkosi Kristu amen.